Wa tanu mea te kaumātua nei o Ngāti Whātua Joe Hawke I ngā whenua I whawhaitia e ia ki te wā he whakamaumahara I tana I rāmutu ia Joanne I mate I te wā o te nōhanga whenua ki Takaparawhau e whā te kaumā whātau ki muri. Ko te porohanga whenua nei e hara I te urupā. Waia nō kua karangahia he wāhi tapu kai kōtata atu I te whare kaumātua o ō rākei. Kai atu mamau harawira na whakamārama.
I te mate rānei, I te ora rānei, kai te wāwāhi taha a Joe Hawke, no reira he hoki ngā kāinga, he hoki ngā one-one.
Ko Takaparawhau kiko, kia Takaparawhau one-one, kā tau, kā hono ki reira.
No te matenga o Joe Hawke, kua kōrero tia tēnei wāhi, hei oki ngā mōna.
When we celebrate the 25th of May, that's where we go. That's where we go at daybreak.
Aha koa, ngā ture Pākehā o te wā.
We were not going to be told that we couldn't put him there. And we didn't want any legislation or any red tape to tie that up.
E hariko ana te ngākau, I puta tēnei whakaaro, I te tīmatatango tēnei hui. Kā rehe wāhi ko atu hei takotoranga mōna.
E ai ki te pōtiki o te whānau Hawke, kua kōrero tia ke tia e te iwi, te hiahia ke whakatahi a te whenua nei, hei urupā.
That's been the wish of our taumata and our people for quite a while. Basically, we're running out of room down below.
Ai te waiata reo rōreka nei a te tangata nei, ka haere tonu te whawhai mō Ngāti Whātua. Tumamao Harawira, te Ao Mārama.